Umshini wami, umshini wami, umshini wami, umshini wami, umshini wami, wibaba.
Awulethu umshini wami,
awulethu umshini wami, umshini wami, umshini wami, umshini
wami,
awulethu umshini wami, umshini wami,
awulethu
umshini wami. Thank you.